Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi, salam alaika.
Ya Rasul, salam alaika.
Ya Habib, salam alaika.
Salawatullah
alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam
alaika.
Sallallahu alaihi wasallam.